Antioch eMzimkhulu. Namhlanje kuyisonto sizokwenza ipresentation kaMMM sinaziso ngani ngenguquko ekhona kanye nabo konke obunye ongase kumthinde ngoba uMMM yi-system esithandayo esebenzayo esebenzela umphakathi efuna ukushintsha izimpilo zethu kanye nengane zethu nezizukulwane ukuze ziphile impilo emukelekile. So soqala nje sithi kancane nge-ideology. Chaza ukuthi ukuthi uMMM umeleni kahle kahle. UMMM umele ukusiza abantu baphume kuphi kwi-financial level bengabi izigcila zemali kodwa abantu babe njani babe financially free izolala babe ne-freedom yezemali. Kuba i-freedom ozemali noma kuba nenkululeko ozemali kuchaza ukuthi uyakwazi ukusatisfy ama basic needs like ukwazi ukondla iy'ngane zakho nawe udle, ukwazi ukugqoka nokuqhosa iy'ngane zakho, ukwazi ukuba nomuzi la uzohlala khona wena phela umuntu awusona silwane. Ngakho kufanele ukuthi ube nesithunzi uzomukeleka emphakathini. So MMM kumele lokho ukuthi-ke sibe financially free, singabi zibopho, singasebenzeli abanye abantu ukuze bacebe bethu sibacebisayo, kodwa thina sikwazi ukubambana sonke sibe umuntu oyedwa ukuze sibe njani sikwazi ukuphila impilo emukelekile, sikwazi ukwenza izinto ekade sifisa ukuzenza. Abanye abantu namhlanje banawo amabhizinisi amancane abaqalile ngo-MMM, abanye kunezinto abazenzayo abaqale ngo-MMM, abanye banama-club abawenzayo ngo-MMM. So MMM uzele ukuzoshintsha iy'mpilo zethu, sisuke la sikhona sithi kuyaphezulu kancane MMM. Engakazili kuzosenza igwini kodwa uzoshintsha impilo yethu ukuze injani kube impilo emukelekile. As I've said ukuthi sikwazi ukwenelisa yini ama-basic needs lasengwashilo amathathu. So kwa-MMM unikeza omunye umuntu usizo lwezimali. Uma nawe usucela uzonikezwa omunye usizo lwezimali. So lapho MMM si-provider i-help. In other words, siyadonator. Ukudonator sikhathi siyalekelelana. Uma omunye esenkingeni ezeyimali, siyamsiza masicela usizo. If nawe unenkinga yezeyimali, uyasizakala. So kwa-MMM siba nesimo esikhona sithini i-current banking system. Lena ethi ongenalutho akanalutho kakhulu uthi onotho abe lutho kakhulu. Lona onotho ukhula ngenxa yalo ongenalutho, lona ongenalutho ubuyela umfukulayo. So u-MMM u-against leso simo uthini, that system is unjust and is unfair. Kezoba leyo nto leyo ayinabo ini ubuntu elifulanalo iqiniso. Kufanele ukuthi nobani nobani ayimele ukuya phezulu, kungabikho okukhula ngomunye like amabhenki. Siyasebenza kanzima futhi mazesisa amabhenki ahlezi amabhenkazi abanikazi bamabhenki badlalele nje bayebusa, kodwa thina sihamba sifake kona imali basishade ini i-deposit charges makuphela inyanga bashade ini ama-monthly charges. Uma usewithdraw imali yakho bakushade ini i-withdraw charges andiyakwazi imali yakho bayayitamuzela yini bayenzanga lutho. So kwa-MMM sithi provide i-help ngani, ngespayman imali obungayithathi uyisebhenki ungayise ebhenki uzonikeza ngayo usizo kwa-MMM ukuze nawe ngakusasa bezithola usizo lwani lwaka-MMM sekunokhatha wani ba-30%. So ikhona-ke sithi-ke asilwe nani nalesi simo esikhona ukuze sikwazi ukuthuthukisa iy'mpilo zethu, thuthukise iy'mpilo nabantu abasondelele nathi, thuthukise iy'mpilo zomphakathi wenu. So MMM is there ukuthi as-uplift le-standard ekusona sempilo sibe sempilo linjani engconywana. So kwa-MMM kunama-benefits, uma ngabe u-provide help uthola i-bonus, if wenza i-video of happiness uthola i-bonus, if uyi-guide uthola i-bonus, if uletha umuntu kwa-MMM ezojoyina MMM unika ini u-10% wakho waleyo mali efakwe leyo muntu uthola u-10%. Then wena wale MMM uthola nje kuningi okutholayo khona kwa-MMM. Uyasiza nabantu abahluphekile ama-guiders.